Nā, hei tā te kairangahau Māori, tāia ngā kairangahau Māori, kei roto i te Mātauranga Māori he rongoā, e pā iti iti hoai a te karawhiua o tātou, e ngā momo mate manawa. Koe rā tētahi o ngā kōrero i kauhautia i te hui taumata tuatoru a ngā mātanga manawa i te whanganui ātara, i reira a Eruera Rerekura.
Kua tai te wā ki te panuni i o tātou whakaaro, panuni hoki I te punaha hauora.
We really desperately need to do something very different. And when I say we, I'm not talking about people, I'm talking about the system. And so those of us who work in this space need to think outside of the box and really stop doing what we have been doing.
E hara te whakapakari tinana anake I te rongoā.
Well, we often focus on weight, and weight loss is kind of the main driver for lifestyle change. And what we've found is that it just doesn't work for our people. It doesn't work for anyone. And so we want to shift that to focus on our mātauranga, our whakapapa being the driver for our lifestyle change.
Tukuna mā ngā hapori e kimi ngā rongoā.
Taking the portai off that says you're the expert and sitting down and listening to people, because actually communities know their issues and they know the solutions to those issues.
Good, so tips!
E tikana hei tāna kia marama pūtātou ki ngā take I momona ai te tangata.
It's easy to point the finger and say, hey, you're fat or you're overweight or you're sick because you make bad choices. And we've got that all the time. But we need to shift that whole narrative and understand that there's all these other things influencing the way that we eat.
Go, go, go!
Whakahāngaitia o uara ki tō hauora.
It's not build your values based on what you should eat. Actually, build your kaupapa around what your values are, and then that is a health program.
Me panoni te kāwanatanga I ngā kaupapa here, kia ngāwari te utu mō ngā kai hauora.
We need to have strong policies that protect whānau and enable people who are in those spaces who can't afford a whole lot of the best kai to be able to do so, to be able to eat the best kai.
Mā te mātauranga Māori e ora ake ai tātou. Eruera Rerekura, te karere.